tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ariko aravugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho abasoda b'u Burundi bariko baregera imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda baciye mu ishamba rya Kibira bakaba bafise ibigwanisho bikomeye cyane bakaba bavuga ko biteguriye gutera u Rwanda umwanya n'umwanya ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanye mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari yanyu Shiramatsiko TV kwabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bimeze nabi cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuva hatanguye kuvugwa amajambo abiba urwango avuzwe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bikaba byaratanguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho yagiriza u Rwanda ko ari rwo ruha indaro Red Tabara kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko abatera u Burundi bose bakica abanyagihugu babaturutse mu Rwanda aho yavuze nyine ko batakomeza kubana n'umubanyi mubi ibyo nyine akaba yarabivuze mu mpera z'umwaka wa 2023 aho yagezaga ijambo ryo gusozera umwaka ku banyagihugu akaba yaragaragaye afise ishavu rikomeye cyane kandi akagiriza u Rwanda ibintu bihambaye cyane aho yagirije u Rwanda nyine ko arirwo rushyigikira Red Tabara kandi akavuga ko Red Tabara irongowe n'aba ashatse guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bari barongowe na General Godefroid Niyombare aho nyine u Burundi buvuga ko Godefroid Niyombare na bagenzi we bari mu Rwanda ariko akaba u Rwanda rubihakanira kure kandi rukavuga ko ataho ruhuriye n'imitwe itwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi kandi ibyo byose nyine bikaza bite byerekana nyine ko u Rwanda ataho ruhuriye na Red Tabara mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze imyaka ibiri n'inusu zifatanya n'imbonerakure muri Congo aho ziriko zirarwanya na Red Tabara ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kuvuga ko Red Tabara ihabwa indaro mu Rwanda kandi igashyigikirwa bikomeye na leta ya Kigali ibyo leta ya Kigali ihakana yivuye inyuma ibintu byagiye kunyuka ku mundwi iheze aho General Evariste Ndayishimiye ari mu gisagara cya Kinshasa ariko araganira n'urwaruka rwa Congo yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba aho yavuze ko nyine agiye gushyigikira urwaruka rw'abanyarwanda ndetse n'urwaruka rwa Congo bakakuraho ubutegetsi bwa Kigali akaba ari amajambo yababaje abanyarwanda n'abarundi batari bake kubona umutegetsi wo ku rwego nka ruriya yihandagaza akavuga ko agiye gukuraho ubutegetsi bw'ikindi gihugu akaba ari ibintu nyine byamaganywe n'abanyarwanda n'abarundi batari bake kugeza naho leta y'u Burundi isohora itangazo rivuguruza ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu aho nyine yari itangazo yerekana ko leta y'u Burundi itandukanije n'ibyavuzwe na perezida wabo Evariste Ndayishimiye byose nyine bikaza byerekana ko perezida Evariste Ndayishimiye apfa gushikiriza amajambo atiyumviriye n'ingaruka ashobora kugira ku gihugu ciwe akaba ariyo mpamvu nyine no muri no minsi ariko arakora bishoboka byose kugira ngo yegereze abasoda biwe imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda bakaba bamaze gushika mu ishamba rya Kibira aho abasoda n'abapolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye byiganjemo nyine ibinini n'ibitoya bakaba biteguye bikomeye cyane amasoko ariko aradushikira akavuga ko biteguriye kuba bagwana n'igihugu cibanye cy'u Rwanda mu gihe Perezida Paul Kagame yari mu nama y'umushyikirano yavuze amajambo akomeye kandi agaha gasopo ya nyuma General Evariste Ndayishimiye nabo batekereza kimwe aho yababwiye ko uzahirahira akarenga imipaka ihuza u Rwanda n'ibyo bihugu azahura n'ingorane zikomeye cyane aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko bagomba gutanga ikiguzi cyose abazabatanguje iyo ntambara kandi ko byose bazabibazwa kandi ko ingorane bazagira batazigera mubaza nyine ibyo akaba yarabivugiye imbere y'abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga aho yababwiraga ko atamunyarwanda n'umwe ukuye kugira ikibazo ko bose batekana akavuga ko ikibazo cy'umutekano bakimuharira byose nyine bikaza byerekana ko General Paul Kagame yiteguye bikomeye kandi ko yiteguye kurwana n'uwamutera ariko akavuga ko atawe azasotora ahubwo azirwanaho kandi ko atawe azasaba uruhusha igihe azaba agiye kurwana n'uwamuteye n'uwa yaje guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe aho avuga ko aho imyaka 30 iheze igihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda ciri aho cavuye mu myaka 30 iheze atawakwemera ko cyongera kwasubira kandi ko imbaraga zakoreshejwe icyo gihe n'ubu ngubu zigihari kandi za zikubye inshuro nyinshi akaba ari impamvu Paul Kagame yahaye gasopo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye akamubwira ko nahirahira agarenga imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda intambara azaba atanguje izahera mu Burundi akaba ari naho irangirira byose nyine bikaba byaratiteje abategetsi bo mu Burundi akaba ariyo mpamvu baciye bategeka leta yabo gusohora itangazo gitandukanya n'umukuru w'igihugu cyabo aho nyine bavuze ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ataho ahuriye n'ukuri kandi ko nyine itandukanije n'ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cyabo aho nyine yavuze amajambo aturira amajambo abiba urwango mu banyarwanda mu gihe bizineza bigihe bizwi neza ingufu zakoreshejwe kugira ngo abanyarwanda babayabanye neza mu mahoro kandi n'ingufu zakoreshejwe kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibe gitekanye akaba ariyo mpamvu Paul Kagame avuga ko atazigera yihanganira uwari we wese azagerageza guhindura ibyo bintu bimeze gutya kandi ko atazigera yihanganira umuntu wese azashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe mu ruganda rw'ikinyamakuru cyacu rwa Retronse amakuru adasanzwe kubijanye n'ikibazo kivugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda ayo makuru kwahawe asana ibikorwa by'ibanga ryo ku rwego rwo hejuru kwashimye kuyasangiza abarundi n'abanyarwanda nk'abanyagihugu bato bato ntibahave bagwa mu mukino w'ubwenge bw'ibihangange mu nzego z'ayo mareta hari amakuru avuga ko bamwe mu mbonerakure baciye batangura uruhigi ku banyarwanda baba mu Burundi bahenzwe n'ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abo bakoze ibyo ngo boba ari abahoze bayoboka Peter Nkunziza igihe yabibamwo umugera wo kwanka u Rwanda n'abanyarwanda mu kubasomamwo ubwoko bw'abatutsi nk'uko zari inyigisho imbonerakure zahabwa mu mwaka wa 2015 kugira Nkunziza ashobore gutwara ikiringo cya gatatu atankumanzi ni giki kinyegeje mu byitwa umubano mubi w'u Burundi n'u Rwanda izo nkuru zidasanzwe twakuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi zivuga ko iki kibazo kiri mu byo Evariste Ndayishimiye yaganiriye na mugenzi we Paul Kagame igihe yaza mu Burundi mu mwiherero bagiranye bapfunditse ko mu maso y'abantu bizabashusha nk'ukuri kandi bazobifashanywa n'ibinyamakuru mu gukomeza amakuru azoba yerekana ko ibara rishobora kugwa hakazoba uguterana amajambo bidasanzwe izinjyane niziha u Burundi ubushobozi bwo kwiyegereza igihugu cya Kongo n'abategetsi bacu kugira u Burundi bushikire ico bukeneye cyane muri ino minsi bushaka kwibyura inkuru zivuga ko Evariste Ndayishimiye yagerageje uko ashoboye mu ngendo yagize mu bihugu rutura ku isi mu gusaba ko bishigikira leta yiwe mu gusubira gutanga imfashanyo ku Burundi ariko byagoranye ko amakungu amwizera bivuye ku byo uwo yasubiriye Peter Nkunziza yakoze mu mwaka wa 2015 igihe Nkunziza yimamura amakungu yari yatumye umunyamabanga mukuru wa ONU w'ico gihe ngo amuhanure ntiyitoreze kiringo cya gatatu bikanka eka n'izindi ntumwa nyinshi zikimwa amatwi Evariste Ndayishimiye nk'uwari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu kiringo cya gatatu akavuga amajambo ahuye n'aya Nkunziza gusigurira amakungu ko byari ibiharuro bya politike ntibyoroshe gusubira kwizerwa bifata akanya niho haca higwa umukenyuro woba urokoreshwa mu kurindira ko amakungu ava mu mwiherero arimwo ku ngingo zigenewe u Burundi mu bijanye no kubusubiza mu bahabwa imfashanyo n'ingurane yo kwiteza imbere nk'ibindi bihugu muri 2015 inyuma ya Petero Nkunziza na leta yiwe bafatiwe ibihano bivuye ku kiringo cya gatatu yaciye yegereza umuhari FDLR umuha amafaranga n'ubutare wakuye mu butaka bwa Kongo nawo awemerera inzira yo gutera u Rwanda ariko ngo ndayishimiye kuba aho ashikiriye ubutegetsi yarikuye ko FDLR kugira ashobore kunagura umubano wiwe n'u Rwanda, ariko harabwe ingene amakungu yakweza amaguru kumuha ibiteza imbere igihugu hagusubira kwikora kuri FDLR nka nkuru nziza we yikoze ku Rwanda. Bumvikana uko bategura umugambi wo kwipfisha fisha kugira amafaranga n'ubutare biboneka bivuye mu minwe ya Kongo ubwayo, umuco bise umwanzi n'umwanzi wawe n'umukunzi wawe. Ata mutima usimba ataco umwe wese yinona guterana amajambo biremewe gushika bishushanye n'ukuri. Iciswe igitero cy'umuharire dutabara cabaye imbarutso y'ibiriko biravugwa. Isoko ryacu ryatubwiye ko mu Burundi impfu z'abanyagihugu n'iz'abategetsi zitararonkerwa insiguro ari nyinshi cyane, ngo birya byabaye sibyo byari bidasanzwe gushika aho hokwaduka hagerezwa igihugu runaka ko arico cibiri inyuma. Adumenyesheje ko iby'umuhari redutabara leta ya Evariste de Shibiye bifise ikindi kintu kidasanzwe binyegeje, ngo iminsi iri imbere izotwereka ibidasanzwe. Ngo si ikintu gisanzwe ibihugu bisangiye umuryango umwe bigasangira imbibi bikuterana amajambo nka kurya kugeza aho hogarwa imbibi ntihagire ikivugwa muri uwo muryango, ntago ari ibintu bisanzwe. Ngo inyuma Burundi bushobora gukura muri uwo mukenyuro wo kwegera Kongo iziruta izo bwahora ukura ku mbibi z'u Rwanda kabigira kabirizi, ngo niko karya imboga karitse. Ikidasanzwe twumvise ngo nuko ubwenge bw'uno mukenyuro wandashimiye yoba wongoreyewe n'umwe mu bihangange bikuriye sisteme, nyuma yaho iki gihangange kibanje kuwusigurira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akawutahura mbere y'uko aza mu Burundi. Ibi byatumye twibaza tuti yoba ari de yagayemwe uriko urakora ibi bintu, aho nyine benshi bavuga ko ibi bintu bishobora gusiga yemukiye abanyagihugu bato bato kuko aribo bariko barabigenderaho. Ariko andi makuru ariko aradushikira akavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye atirukanye FDLR kubera ko yatinya ko yagirana ikibazo n'u Rwanda, ahubwo yirukanye FDLR kuko yabonaga ko iri gukorana bya hafi n'abegereye n'abari wegereye umuhisi Pierre Nkurunziza rimwe na General Alenge Yome Bunyoni. Akaba ariyo mpamvu nyine yirukanye FDLR kugira ngo ace intege General Alenge Yome Bunyoni. Ariko amakuru ariko aradushikira aravuga nyine ko ingabo z'u Burundi zamaze kumera amagabo ziteguye urugamba kandi zikaba zitegereje ko zihabwa itegeko n'urwara igisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo amazi bagahita batangura intambara ikomeye ku Rwanda, ariko bikaba ari ibintu bitaborohera kandi bitabagwa amahoro nk'uko Paul Kagame yabivuze, aho nyine yabwiraga bagenzi be barongoye ibihugu by'u Burundi ndetse na Kongo ko uzahirahira wese akarenga umupaka uhuza ibyo bihugu n'u Rwanda wese azahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ko atazigira yihangarirwa, kandi ko atawe leta y'u Rwanda izigira isaba uruhusha kugira ngo irwanye uwo ari we wese azaba yagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru menshi ahambaye cyane aba ari kuvugwa hagati y'Uburundi n'u Rwanda ndetse n'ibikomeye cyane Abarundi n'Abanyarwanda bakitega mu minsi iri imbere. Turiko turabatunganiriza byose nyine mubikurikira kuri numbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.